Ayanda, angeke uzuvela udecide nje ukuadopt umntwana kanjalo nje.
Kuba I've bonded with the child and he with me.
As a distraction.
No. Ingaphezulu kunalonto lento. I really want this. And nanzo kanye lento kwenza umsindo. Ngoba for the first time ndizinto engenanto yokwenza nawe. Okanye ubomi bakho, okanye ingxaki.
Ayanda, ngempela ngempela ucabanga ukuthi mina bengilifuna lona utavatava.
Well, I am sick of it taking up all the oxygen in the room. Ndenze konke ukuxhasa nokunceda. Kutheni ungenandenzela lento mna?
Hello. Yeah, Lisa.